Niteka n'umunezero ntangire mu byugusubira kubana namwe banyinywanye bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dushikiriza kuri nombanisha kure yacu kandi yanyu ya Isi TV. Nyakubahwa Pio ntavyo hanyuma. Kigarama 2013. Ikibazo c'amatora ya 2015 cari mu mitwe y'abakurikirana ivy'u Burundi bose. Na chanchane ikibazo kijanye n'ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza. Ineguro y'ibwirizwa shingiro rishasha yari mu nama nshingamateka na nkengo z'amateka. Iyo neguro yari yakozwe mu ibanga ntangere abarundi ntibigeze bayivuga nako. Yari ineguro ihindura ingingo 80 z'ibwirizwa shingiro. Ahanini yari integuro ituma ukwitoza kwa gatatu kwa Nkurunziza guca guhura n'amategeko. Yari integuro ihamba amasezerano ya Arusha. Twese twari tuzi ko iyo integuro izokwemezwa mu nama nshingamateka kurya ku icyete rirengana muri posita. Hari umugabo tutari tuzi by'ukuri yitwa Pio ntavyo hanyuma. Ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa 12 2013 ku cicaro c'urunani Forske ni Rohero twakoze inama ihuza amashirahamwe yigenga kugira tuvugane inyifato tugira kubijanye n'umutumiro twari twahawe n'umukuru w'inama nshingamateka Pio ntavyo hanyuma yadusaba kwitaba inama y'iminsi ibiri yahuza imikambwe amashirahamwe yigenga amadini abashingamateka n'abakenguza amateka bagaca itangura mu kigobe. Intumbero y'iyo nama kwari uguhanahana ivyiyumviro untegoro y'ibwirizwa shingiro. Muri iyo nama twari imirwe ibiri, bamwe babona ko tutoja muri iyo nama bafata nk'ikinamico, abandi babona ko dutegerezwa kujayo tugasohora iciyumviro cacu ku mugaragaro. Twahavuye twumvikana kujayo. Bukeye kuwa 19 z'ukwezi kwa 12 2013 twaritavye inama. Ibikorwa vyari birongowe na Pio ntavyo hanyuma, umukuru w'inama nshingamateka be na Gabrieli Ntisezerana, umukuru w'inama nkenguzamateka. Nijambo ryo kugurura Pio ntavyo hanyuma yasavye abitavye ko batogira ubwoba bwo gushikiriza ibyiyumviro kandi ko boganira bumvikana. Twavyumva umengo nuko turyosha ryosha gusa kubera twari tumenyereye ko abategetsi base NDDFDD batemera ibyiyumviro bitandukanye n'ibyabo. Hari bamwe muri twebwe bari bacibaza ko twoca twitahira kubera twari mu nkinamico kugira ubutegetsi buzovuge ngo bagarumvirije ibyiyumviro byacu. Ibirori byo kugurura inama biheze, mu gihe abandi bari bagiye gufata kayi, hari uwaje kutumenyesha jewe na Vitali Nshimirimana umukuru wa Forske ko Pio ntavyo hanyuma yaradukeneye mu biriwe. Twaragiye dusanga ari kumwe na Gabrieli Ntisezerana, baraturamukije n'urupfasoni rwinshi. Umwanya twahamaranye Pio ntavyo hanyuma niwe yavuze ahanini. Bwari ubwa mbere turamukanya twicarana tukaganira amasomo yandi. Ubundi namubona kuri televiziyo canke iyo ngiye mu nama nshingamateka nkabona arongora ibikorwa vyayo. Namubona nk'umupatiri, umuntu yiyubashe kandi avuga make. Namwibaza nk'umuntu atoshobora kuhakana ingingo n'imwe ya Nkurunziza. Benshi twamufata nk'umuntu ajejwe gukoma amashi gusa. Vyukuri ntitwari tumuzi. Muri ico kiganiro Pio ntavyo hanyuma yavuga yitonze, akumva ko ijambo ryose aryiyumvira ko twarumva neza ko twe na Vitali atuzi kandi ko yadutumye ko azi neza ivyiyumviro vyacu. Icumvikana nuko bishoboka ko hari umuntu yari yamubwiye ivyo twahaririye mu nama twari twaraye dukoze. Umwanya wose yawumaze adusaba ko tutocira hagati ibikorwa, ahubwo ko twohaguma tugaterera ivyiyumviro vyacu kandi yaremeza ko bazobikorera ko icantangaje uwo munsi nuko nasanze Pio ari umuntu w'umunyabwenge cyane w'ubwitonzi kandi azi gutahuza iciyumviro ciwe twaraganiriye neza kandi twaramwemereye ko tubandanye ibikorwa birashoboka ko yoba yarahamagaye n'iyindi mirwe Pio ntashigikiye ikiringo cha gatatu. Ibikogwa vyaragenze neza mu mirwe nka yose. Twarabazanya uko vyagenze tugasanga hose bumvikanye ko ibwirizwa shingiro idakwiriye guhinduka kiretse ingingo zibiri gusa zijanye n'ingene two kwisunga umwaka w'ikori ukoreshwa na EAC. Beshi byaradutangaza hingene wamengo n'abaseni DDFTD nibariko bararwanira rwose ikiringo cha gatatu cha nkuru nziza. Kumugoroba w'umunsi wa mbere nyene niho umuvugizi w'umukuru w'igihugu Leonidas Hatungimana yampamagara ku ruhande turaganira gato. We ntibwari ubwa mbere tubonanye. Niwe yamenyesheje ko Pio ntavyo hanyuma adashigikiye ikiringo cha gatatu. Uwo munsi yambwiye ati aho nkuru nziza yashikiriza ijambo ry'umwaka mushasha ku wa mbere 2012 Pio yaciye ampamagara mbega ivyo avuze ni ibiki agomba kwiyongera ikindi kiringo mwibuke ko muri iryo jambo nkuru nziza yari yavuze ko afise umugambi wo guhindura zimwe mu ngingo zibwirizwa shingiro ni nawe Leonidas Hatungimana yambwiye ko wenyene yandikiye nkuru nziza amwereka ingene ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha atamwemerera kwitoza ubwa gatatu. Burya Leonidas Hatungimana niwe yabaye uwa mbere yamwubahutse kumubwira ko adashigikiye ikiringo cha gatatu mbere mu nyuma anamusaba ko yo mutabara ntaze amutume gusigura ivyico kiringo. Pio yifuza ko uvuga ijambo. Ku munsi wo kurangiza ivyo bikogwa ku mugoroba wa 20 z'ukwezi kwa 12/2013 niho naza mbona haje umuntu mu bakora muri protocole y'inama nshingamateka ansangaho nicaye ambwira ati witegure umukuru w'inama nshingamateka araza kuguhamagara kuvuga ijambo ku izina rya societe civile. Ako kanya niho natahuye neza Pio ntavyo hanyuma uwariwe. Gutumira jewe kuvuga ijambo mu kurangiza ibikorwa byasigura ko akeneye uza kuvuga atarya umunwa ko tudakeneye ikiringo cha gatatu. Ako kanya yaratumiye abaserukira ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'abandi bategetsi batari bake. Yarakeneye ko ijambo rivugwa icese mu nama nshingamateka kandi imbere y'inzego n'amakungu ko tutemeye ko ibwirizwa shingiro rihindurwa. Amwe mu majambo yumvirijwe cane uwo mugoroba harimwo irya Musenyeri Gervas bashimiye ubusa yatwara inama nkuru y'abepiskopi katolika irya Leonce ngenda kumana yaserukiye ADC ikibiri n'iryanje ku izina rya societe civile. Vyukuri Pio ntavyo hanyuma yarahejeje gukora ikintu kidasanzwe kumbure benshi batabonye ico gihe. Twavuye ngaho vyumvikana neza ko abarundi badashigikiye ihindurwa ibwirizwa shingiro ryo tuma nkuru nziza aronka ikiringo cha gatatu. Murwanyi w'ubwenge muri ntwarante 2014 abarundi babaye nk'abakubiswe n'inkuba. Inama nshingamateka yarase gutora integuro y'ibwirizwa shingiro yarungikiwe na leta. Abarundi baribuka Pio ntavyo hanyuma asubizamwo uharura amajwi ati subiramwo uharure neza kuko uwo yaharura we yari yemeje ko amajwi akwiye ariko Pio we yarabizi neza ko habura ijwi rimwe rya Bonaventure niyo yankana kuko atigeze avuga ko adashigikiye ikiringo cha gatatu aba arasubije ko nkuru nziza aronka ibwirizwa shingiro rimwemerera kwitoza irya gatatu. Nkuko atigeze avuga ko adashigikiye kiringo cha gatatu, aba arabujije ko nkuru nziza aronka ibwirizwa shingiro rimwemerera kwitoza irya gatatu. Imbere yaho Pio ntavyo hanyuma yari yateye ubwoba n'ibihangange bibiri, General Adolphe Nshimirimana na General Alain Guillaume Bunyoni bamusanze mu biro mu mwambaro w'intambara tenue de combat, bamubwira ko ibwirizwa shingiro ritegerezwa gutogwa. Sinkekeranya ko yabishuye neza muri bwa bwitonzi bwiwe, ariko ntibamenye uwo bateye ubwoba ko bamwihenze ko cyane. Kuwa 28 Ruheshi 2015 niho Abarundi n'Amakungu babona Pio ntavyo hanyuma batari bazi umurwanye. Kumbonesha kure y'abafaransa France 24, Pio ntavyo hanyuma yatangaje cese ko ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza kitajanye n'ibwirizwa shingiro be n'amasezerano ya Arusha, kandi ko yahungiye mu Bubirigi. Yaravuze iterabwoba n'agasuzuguro yagiriwe na nkuru nziza kuva amuhanuye ko atota igihugu mu kaga. Ntako mu Burundi atari yarakoze ngo arabe ko nkuru nziza yo kwihanura biranka, ariko vyose akabikora mu rupfasoni n'uburwaneza. Umuhuza ijambo navugiye mu nama nshingamateka kuwa 20 z'ukwezi kwa 12 2013 narashimiye cyane Pio ntavyo hanyuma kubona yari yarashoboye guhuza Abarundi mu muvyiyumviro bitandukanye gose, ariko bakaganira neza nk'abana bo Burundi kandi bakavugana ineza y'u Burundi. Ico gihe naramubwiye ko u Burundi bagabuze indongozi ishoboye guhuza Abarundi bose, nca ndamusaba ko yogerageza n'imiburiburi akazohora ahuza Abarundi rimwe mu mwaka, byari biteye igomwe. Mbe yemwe u Burundi buzosubira kuronka umugabo nk'uyo? Abarundi bafise uwo bita se Barundi, ariko turamaze igihe kinini base Barundi bifata nka basekarwi canke se mugambwe. Icyo savye Imana nuko yotanga yindi ntwari mu nzego z'u Burundi, intwari ishoboye guhuza Abarundi bose mu budasa bwabo, abari mu gihugu n'abari mu mahanga, maze bakayage neza y'u Burundi. Mana uraduha muri 2023 uwundi mugabo nka Pio ntavyo hanyuma. Erega burya ukunda umuryango arawufatanya, burya no gukunda igihugu vyukuri bihagaze gufatanya abana bacu bose. Uzo kubwira ko akunda igihugu mu kurwanya bamwe mu bakivukamwo azoba kubeshe niko kucica. Ngiyo intahe yashizwe ahabona na Pacifique Nininahazwe aranira gateka akazi na muntu akaba nawe arongoye Fokode. Ninahe yashize ahabona kwigenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2022. Turakengurutse cane kuri no ntahe ya Pacifique Nininahazwe. Nawe we hari ico ukuyemwo kuri iyo ntahe yashize ahabona? Ese wewe icyumviro cawe co bari kihe? Andika muri commentaire utubwire kuri ivyo uhejeje kumenya kuri ivyo vyose byagiye biraranga u Burundi. Nakengurutse cyane, turabandanya kubana mu bindi biganiro n'amakuru atandukanye avugwa ubisata bitandukanye duhejeje kuyatunganya, muraza kuyakurikira mu kanya karibuze.